Niyayazi lengoma ethi yona ubamnyama kakhulu asekuzosa. Niyayazi leyo ngoma ANC ubamnyama kakhulu masekuzosa. Ngiqale naluza ka-ICC nithi niyosivimba ukuthi zingangeni laphana, naluza u-ICC wathi hey asiyisebenzi indaba yeni nini. Anikahleni didelani iy'ngane zingene. Hhayi nathi hhayi u-ic uchemile, maybe ukhokheliwe, ake sidluleke sise kubafowethu laba abajwayele ukuchema nathi. Naye isakhona eThekwini nathi hhayi bathi laba hhayi buyiseni ngapha eBloemfontein ngoba siyobashaya impela thina eBloemfontein. Wayiwe eBloemfontein, uma kufika eBloemfontein hhayi nathi nithi niyazama, nathi nithi niyazama, hhayi kwasho ukuthi sijimile. Sijime impela zaphuma ezami ngobuningi kwathiwa kuhlanganiswa amakhambi, kwahlanganiswa uye wabonakala laphana ufikile mbalula ebingelela ubaba lapha enkantolo ebona ukuthi siphumile ngempela futhi akuncengwane. Hhayi zaphuma kwathiwa isinqumo siyobuye siphule siphume niye nabonakala-ke ofikile behlangene namajaji amanye kuzanye kanti amajaji beyonitshela ukuthi hhayi madoda le nto enizama ukuyenza labantu laba ulwandla lisavimbeki lami bayekeni. Kuyakhala indoku fuhlu, kuyakhala njalo. Nina nibona ngathi kuyadlala, ngiloke ngisho kancane ngisho nethenda lika-100,000 thathani yonke into manje niqoqe amasakeni niphume niphele ngoba koshobini kunomhlangano ke sizocela ukuthi sizame ukuthi sivele siwenzeni ke nesilo samabandla hlonisho omkhulu lapha kaNongoma siyomtshela ukuthi ma lamadoda ephuma emandleni sicela uwadingise emhlabeni wakho uwasuse, asisabadingi ngisho nasela eThekwini ngoba asisabathembi. Ne-MK bangagcina sebeyilutha ngoba niwosomaqhinga ninjalo nje ngoba impela hayi kuzwakela okuningi osekuzanywa ukwenziwa lapha ku-MK kodwa sinehlomane, kwasho igebengu sinehlomane sinijongile. Ake silindeleke usuku olukhulu lafika lolo suku, zafika lezo y'nsuku ekade zayilindele mhlaka-29 May la wonke umuntu oyoniyojikela ngisho nama-officials enu niyojikelwa yiwo banihlekisa kodwa banihlekisa bebe bazi kahle ukuthi bazovotela i-MK. MK awugaze umkhonto kaZuma uyagwaza-ke lo mkhonto manje uqalile uyajoja sitshopa kancane indoda ayihlaliseki. Mhlaka-29 May bakwethu asiphumeni sonke nisambeni-ke siyovota njengoba senibonile iy'nkantolo nazo mehlo aqala avuleka amehlo bayabona ukuthi no ushintsho luyafuneka ezweni lase-South Africa. Sambeni-ke sonke nisiphumeni siyovota bafowethu sivotele i-MK bayekeni lapho baloke bekhuluma belwa bekhuluma izinto eziningi. That is called the last kick of a dying horse, so the horse is dead already but it seems as if it's kicking. So that is the last breathing of a dying horse. So let them back. By again, by Concord. Let them back. So, nje, ay. Nagate bene intombi za Maslay Queen ashiya. Ayahamba Maslay Queen manje. Ahambela manje ngoba yabona ukuthi lokho abantu ka green kungenile. So, nje bafowethu. Good night to everyone. Bye. ANC bye.